Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Bamwe muri bo bategerezwa kuba bidegemvya, abandi nabo bategerezwa kuba baragabanirijwe ibihano. Ariko inyuma y'indwi irenga umukuru w'igihugu atanze ikigongwe, itegeko ntirirashigwa mu ngiro. Abizi bijyanye n'amategeko babivuga ku iki? Itegeko rijyanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu rivuga iki neza na neza kuri abo bafungwa? Nivyo tugira tubayagire mu kanya muri iki kigabane ku isoko cyo kuwa 13 Ntwarane mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Hari kuigenekerezo rya gatanu muri uku kwezi kwa gatatu nyene, igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasinye itegeko rigirira ikigongwe abafungwa bangana 5,225. Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba yararisomye.
Icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu ngo gifite intumbero yo kunwanisha no kugabanya ibitigiri by'abafungwa nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu Ntwarane mwaka wa 2021. Abahawe icyo kigongwe bakaba ari abanyororo bamaze gucirirwa imanza zo gupfunga imyaka iri munsi cyangwa ingana n'itanu. Muri abo harimo abategwa n'icyo kigongwe. Abo nabo nabagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vy'agahomerabunwa, ivyaha vyo mu ntambara, kwiba hakoreshejwe ibigwanisho, kuja mu migwi igwana, guhungabanya umutekano w'igihugu, guhotera kiremwa muntu hamwe n'icuruzwa ry'abantu. Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu itanga uburenganzira bwo kwidegemvya yiga kandi abakenyezi bibungenze canke bapfunganywe n'abana, abana baciriwe imanza badakwije imyaka 18, abaciriwe imanza bagendana ingwara zidakira canke zo mu mutwe, cyo kimwe n'abaciriwe imanza bafise imyaka 70 n'irenga. Kuri abo hiyongera ko abamaze gushikana icya kane cy'umunyororo wabo bakazopfungwa icya kabiri cy'umunyororo baciriwe. Abandi bagabanirijwe umunyororo n'abaciriwe umunyororo wo guherayo bazoca bafungwa imyaka 20. Muri abo abakurikiranwa ku vyaha bitarabwa n'iri tegeko ry'umukuru w'igihugu ntibarimwo. Abandi begwa n'iri tegeko kugira bidegemvye n'abaciriwe imanza bamaze 3/4 vy'umunyororo wabo, abagore bahowe kwica abana bavyaye canke bakoroye inda bamaze n'imiburiburi imyaka 3 mu munyororo, co kimwe n'abafungiwe ubunyonyezi ariko bagasabwa kubanza gusubiza amafaranga banyuruje no gutanga indishi zasabwe n'amasentare.
Umukuru w'igihugu yaraye asinye iryo tegeko mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Muramvya. Abafungwa barasomewe urutonde rw'abategerezwa kurekugwa. Amakuru ava muri iryo bohero akavuga ariko ko umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yaciye ahaca ababwira ko botenyenya kubera ko ngo hari utunenge babonyemwo bagiye gukosora. Indwi irarenze rero iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ritaraja mu ngiro. Kuri mikro ya Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance, uwize iby'amategeko Janvier Bigirimana atabanyagihugu bariko barahohotego.
Abanyururu barekuwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kuva rifatwa ku igenezo ya gatanu kwezi kwa gatatu gushika uno munsi batarashobora kurekugwa. Ni ingendo inyuranye cyane n'amategeko, uburenganzira bw'abo banyururu buri kuburaho nyangwa kuko bategerezwa kuba bararekuwe bidegemvya baravuye mu busho. Umunsi wose wiyongera wo gufungwa hahonyanzwe amategeko ni umunsi w'akarenganyo, ni umunsi uburenganzira bwabo buba ko buraho nyango. Ntibyumvikana rero yuko hohera indwi gushika aho hari iminsi 10 abantu barekuwe n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu bakagumizwa mu busho butandukanye, mu gihe kandi muri iryo tegeko bivugwa ko abatari bake babara abantu bari basanzwe bamerewe nabi muri ubwo busho. Aha rero ingingo ya 23 yibwirizwa shingiro yavuga neza yuko kizira ikazirizwa yuko umuntu yohohoterwa n'inzego za leta muri kino gihe abantu rero bateza gushira mu ngiro iteko ry'umukuru w'igihugu dufata yuko bari ko barahohotera abo bafungwa dufata yuko bari ko barahunyanga ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko shanka mabwirizwa kingira uburenganzira bwa kiremwa zina muntu cancane uburenganzira bw'abantu babafunzwe ibibazo rero umuntu ashobora kwibaza ni byinshi cyambere umuntu ashobora kwibaza yuko iteko ry'umukuru w'igihugu ryafashwe gihuti hatizwe neza bitezwa kujya muri iryo tegeko ivyo navyo amakosa akaba ari ku rugo rwego rw'umukuru w'igihugu n'abasanzwe bamufasha kuko batezwa kubitegura neza ku buryo abanyororo iryo tegeko rigifatwa batezwa kuca barekugwa ica kabiri umuntu ashobora kwibaza biravugwa yuko umukuru w'igihugu ndayishimiye hari gihe ahora avuguruzwa na bamwe mu bihangange mu mugambwe CNDD umuntu agashobora kwibaza ati mbega none iri tegeko naryo bariburijemwo haba ikishanke ikindi biboneka ko uburenganzira bw'abafunzwe buri ko burahonyangwa cane ni kuvuga abariko barakora ayo makosa batezwa kubihanirwa
bamwe mu bafungwa begwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu basaba ko ryoshigwa mu ngiro bakidegemvya aha akaba ari naho ikigabane ku isoko kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye ngira ko ndabike banura naho ubuta
cyari kiganiro ku isoko.